by this untied beat today.
Money can create, money can destroy. Long time data, Jay Twister, the dancer killer.
And now for our feature presentation.
Ish, you know.
Are you serious?
Kazana ndiguza maso make muligwa ngatirebe dola alibena nega sanga gwide ndifana oti ndiwokanda kufona adola mafana akumpanda dina lakwilidwa koma libe kalikoso lakwila linditola palibanga muchese uyanali friend ndalame naononga safuna tizichila kusana mukati ndindalama inaononga zose sinalole kuti nayo ndiyipe ndindalama ndalama ndi Judas yani breaker so kwa adan ndindalama inaononga zose sinalole kuti nayo ndiyipe ndindalama ndalama ni satan yani breaker so kwa adan maiko kumenya na nkani yake ndindalama kukuda nikoseko kuseli kule ndalama muzandi votele ndati akufuna dola ndalama ndiyambafu imapanga chilichose money can love, money can hate opanda ndalama simunga kwile vep moya nka ufuna koma analibe dola kafela kundende nkani zake ndiza dola ndindalama yomwe imeni akukondela popanda ndalama kazi yusana kwila no money no love timena kuyendela katulibe dola pamene upepela tola ya pangisa za shikondi skale tough baby singa teke ngati ulibe tof kuyendela kuchesa no money no love handisa mwende tuomba kutela china love ndindalama inaonoga zose sinalole kutineyo ndiipe ndindalama ndalama ni Judas yani breaker so kwa adan ndindalama inaonoga zose sinalole kutineyo ndiipe ndindalama ndalama ni satan yani breaker so kwa adan anali kind father she was a loving mother ndalama na wasintapano inapinda pinda zabanja sasa mala banja la old fashion padeni sakoneka ama kona kwa casino atapeza dola anayamba dizi mwezi dola sikaoneka ukamata so mwezi anatayeli la sinima oneka pwazi abale wani wakwanda makali la kuchezi zelo nalinazo skulu anapusha akalimbikila kuti nchito azagwila kuti amulembe akwese soke na kake akatenga kuti imeneo siminyama atiwa anabadwa inu okungula life ina sintama kolo tamalila anayamba uhule pofuno saka ndrama kwa isaka kumweko anaona kiyama ndindalama inaonoka zose sinalole kuti nayo ndiyipe ndindalama ndalama ni Judas yani breaker so kwa adan ndindalama inaonoka zose sinalole kuti nayo ndiyipe ndindalama ndalama ni satan yani breaker so kwa adan ndindalama inaonoka zose sinalole kuti nayo ndiyipe ndindalama ndalama ni Judas yani breaker so kwa adan ndindalama inaonoka zose sinalole kuti nayo ndiyipe ndindalama ndalama ni satan yani breaker so kwa adan.